Ndabaha ikaze muri kino kiganiro ikiyago china mashinga mateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru n'ubuvugizi mu biro bya Nyeniteka umukuru w'inama mashinga mateka ubutungane bw'inyuma y'intambara justice transitionnelle mu rurimi rw'igifaransa bwavuye mu biganiro bya politike kubera mabi yakozwe mu gihugu mu ngorane cyagiye kiracamwo kugira bugerageze gushikiriza ukuri kwagiye kuranyegezwa ku byabaye bwongere buvura ibikomere bitigeze bironka umuti maze abarundi banywane ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR mu nyigisho n'ikiyago uwo mugwi CVR wasangiye n'abubahwa abashinga amateka bahurikiye mu mugwi wa maho ujejwe ubutungane n'agatega kazi na muntu ku magenekerezo ya 13 na 14 Ntwarante uyu mwaka w'2024 mu ntara ya Ngozi. Uwo mugwi wa maho ukaba wateguye izo nyigisho mu ntumbero yo gutahura ibiri mu mpinyanyuro ziri mu nteguro y'ibwirizwa rishasha rigiye kugenga umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR aho ibikorwa bimwe bimwe byahora birangurwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gusambura amatati y'amatongo n'ayandi matungo bigiye kuzorangurwa n'umugwi CVR.
Twatanze ikiganiro tukirabisha kuri integuro y'ibwirizwa by'umugwi CVR rizo ari rishasha kuko hazoba hinjiyemo ibikorwa by'umugwi warushinzwe amatati y'amatongo n'ubundi butunzi CNTB dushaka gushimikira ku byimbiro bibiri bikuru bikuru. Icyimbiro cya mbere twashimitse ko nico kubwira abari ko barabumiriza kino kiganiro yuko ubutungane bw'inyuma y'intambara cyangwa ubutungane buje buvuye mu kiganiro vya politike kubera amabi yakozwe mu gihugu n'ubutungane butora inyishu bukoresheje urugendo rwo kunwanisha abarundi bukoresheje urugendo rwo kumenya ukuri kubera ukuri kwa kwaranyegejwe hanyuma ababuze bakamenya babo ingene bagandaguwe ababikoze nabo binyegeje imyaka myinshi bamwe bamwe muri bo bakamenyekana hanyuma ubwo butungane bw'inyuma y'intambara n'ubutungane buza guhoza abarundi n'abarundi kazi batarunze umwanya wo kurira canke wo kugandara mu majambo make ni kugerageza gukiza ibikomere bitigeze bironka umuti kugerageza guhoza abatarunze ubahoza hanyuma ibyo banyazwe ibishoboka bikagaruka ibyo banyazwe bidashobora kugaruka bakaronka ishumbusho aho bishoboka murakoze
umushinga mateka Evariste Ndikumana arongoye umugwi wa maho ujejwe ubutungane n'agateka kazi na muntu nawe nyene yaramenyesheje ko akarusho kaboneka cyane agahamagarira bene gihugu kwitura umugwi CVR bawizigire kandi bawuhurumbire
ubu mugwi uzofasha kugira abo bose batatunganirijwe kugira ngo batunganirizwe niko karusho kugira ngo baronke ubutungane kuko bisanzwe bibabace kuba wararenganijwe nturonkeho witura nturonke ubutungane ariko ubwo kwizera ko bazoronka ubutungane biciye muri ino akamo twobatera ni nuko bo kwizigira uwo mugwi bakawuhurumbira kugira bababwire ukuri kuvyo bazi kuvyabaye uko kuri gutegerezwa kuva mu bakeneye ubutungane uko kuri kandi gutegerezwa kuva no mu bandi babonye ivyabaye rero twobasaba kwizigira uwo mugwi bakawitura bakababwira ukuri kubijanye n'ivyabaye nambara bafise ibibazo nambara bakeneye gutunganirizwa bakawegera kugira ngo batunganirizwe
kugira ngo ushobore kurangura ibyo bikogwa neza wongere ushike kuri iyo ntumbero umugwi CVR usaba ko wobandanye ushigikirwa mu kongerezwa amafaranga yo gukora hamwe n'abakozi bakwiye nayo abene gihugu basabwa guterera bakavuga ibyo bazi batabeshe.
kama dutera abudonda guyebo ose novuga ko ari bice bitatu hari akama dutera inzego z'igihugu leta inamashinga mateka inamahingo z'amateka mu ncamake aba baduha uburyo bwo gukora uburyo bw'amafaranga uburyo bw'abakozi iribwirizwa rigatogwa bakarishira ku mukono isi nzego z'igihugu zokumva ko tugiye kuronka ubutumwa buremereye byongera ku butumwa buremereye twari dusanganwe turabasaba bazokongereze uburyo bw'amafaranga n'uburyo bw'abakozi bakerebutse kandi bakuze kandi bazi ko bari kubarakorera ku gikorwa gihambaye cyo gukiza imitima yakomeretse
mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire y'inama nshinga mateka n'izindi nzego abarongoye inama nshinga mateka baragira ingendo mu bindi bihugu eka mbere bakongera bakakira intumwa ziba zavuye mu bindi bihugu ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nyenditeka umukuru w'inama nshinga mateka yaragize urugendo mu gihugu cy'Uburusiya agiye nk'umurorerezi mvamakungu mu matora y'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya muri urwo rugendo nyenditeka Gerase Daniel Ndabirabe yaragendeye ibiro bijejwe amatora kugira ngo yirabire uko amatora atunganijwe muri icyo gihugu
Они же лучше участвуют, в целом знаешь. Да, пока не показали и рассказали.
Есть вопросы,
что Нитека Жерасе Даниэль Ндабирабе yamenyesheje ko ashima cyane ukungene ayo matora atunganijwe ukungene yateguwe hisunzwe ubuhinga bwa none bugezweho bwaje bworohereza abenegihugu babo kuko atamwanya byabatwara ndetse n'uri muhira canke kubikorwa vyiwe yashobora gutorera ahari ho hose atiri waratama ivyo bikaba byaragaragaje ko atakanenge nakamwe kibonekejemwo mu ndinganizo zose acagira ko akeze indongozi z'ico gihugu kuri iyo ndinganizo nziza.
Mesdames, messieurs les journalistes, tu me posais la question. Oui, en effet, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de venir ici dans ce bureau de vote pour voir effectivement comment les choses se déroulent. Je suis effectivement très impressionné parce que...
Murakoze cyane mwebwe bamenyeshamakuru mubajije ikibazo. Naronse akagiye kugushikira kuri bino biro by'amatora kugira ngo nirabire ingene amatora ariko aragenda birahimbaye cyane kuko amakenga nari mfise imbere y'uko njika hano naya kihari mu yandi majambo nari niyumvise ko bishoboka ko amatora aba biciye mu buhinga ngurukana bumenyi canke akoreshejwe uburyo bwo kwandika ku rupapuro rero ngaca nibaza uko bigenda niho nabona ko utora amaze kwiyandikisha wenyene yitiramo uburyo bwo gutora ashaka muri uko bubiri
quand je me suis fait expliquer ce qui se passe électroniquement moi j'ai vu je vous félicite j'ai vu que vous avez réussi moi j'avais une question d'abord une question de temps combien de temps ça prend
maze gusigurirwa ingene bigenda mu gihe ubutora hisemwo uburyo ngurukana bumenyi n'abakeje nari mfise amakenga ku mwanya bitwara ariko bansiguriye ko ubutora ashobora no kubikorera imuhiriwe kuri telefone canke umuntu agashobora kwinjira mu nzu y'itora akoreshwa ubuhinga bwa none aho naho narabonye uwuje gutora ntiyamazeyo umwanya nta n'iminota ibiri byatwaye ibyo rero byanyeretse ko mwakoresheje ubuhinga bwiza cyane butuma umuntu adatakaza umwanya n'inguvu ariko naribajije ikibazo kijanye n'umutekano biba byatowe ko biba bicungerewe neza ariko bansiguriye neza ko atamyidogo namba yigeze haba ku bijanye n'umutekano byatowe ibyo bikaba bihimbaye cyane kubwanje rero ndabakeje ndabakeje cyane kuko atabusuma bwibonekeje muri iyo tora iyo rero byerekana ko amatora yagenze neza kandi aba ku mugaragaro kandi yemewe na bose cyo ni kintu ciza cyane
le processus, ça c'est une très bonne chose. Voilà.
Byaragaragaye kandi ko ayo matora yitabiriwe ku rugero rushimishije ndetse ruri hejuru cyane yayandi matora yose yaramaze gutegurwa muri ico gihugu kuva mu ntango y'abasoviet. Ayo matora rero akaba yashize mu kibanza ca mbere ku majwi arenga 87% umukuru w'igihugu Vladimir Putin yarasanzwe ari na wakirongoye. Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe akaba yaboneyeho nakajyo ko kumukeza kuri yo nsinzi yatahukanye. Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe yarakiriwe kandi n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burusiya aho baganiriye kukunge na matora yagenze bose bakaba barahurije ko yagenze neza cyane nubwo hari bihugu bimwe bimwe vya Buraya vyashatse kuvuga ko atarakwije ibisabwa kugira ngo agende neza. Baraganiriye kandi ibijanye no kunga ubucuti bukomeye hagati y'izo nama nshingamateka uko ari zibiri. Bongera baravugana kandi ku bijanye n'ibisata Uburusiya busanzwe bufashanyamo n'u Burundi. Aho twovuga nko korohereza abanyeshuri b'Abarundi baje kwiga mu Burusiya no kwigisha ururimi rw'Ikirusiya kugira ngo abaje kwiga muri ico gihugu bagende bazi ururimi bagiye gukoresha maze biborohere mu vyigwa. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burusiya yamenyesheje ko hagiye kubakwa ikigo ndangakaranga cy'u Burusiya mu Burundi. Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe akaba yaciye asaba ahubwo ko ibigo nk'ivyo vyogwizwa hisunzwe intara nshasha z'u Burundi uko ari zitanu. Baraganiriye kandi no ku yindi migambi itandukanye bagiye kwigira hamwe no kurangura narijya intango yari ibonetse. Inyuma y'ivyo bikorwa vyose Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yarahaye ikiganiro iradiyo y'igihugu Sputnik yaho mu Burusiya aha naho akaba yarishuye ku bibazo bitandukanye vy'umumenyesha makuru bijanye n'ingene yabonye amatora yagenze ico ibihugu vya Afrika vyiteze kuri iyi ntsinzi ya Vladimir Putin n'ingene abanyafrika bo kwifata.
Et selon vous, comment la victoire de Vladimir Poutine contribuera aux relations entre la Russie et les pays africains? Et surtout, que faut-il attendre de son nouveau mandat?
De ce nouveau mandat, nous attendons beaucoup de choses. Non seulement donc par rapport au peuple de la Fédération de Russie, par rapport donc, aux pays du monde,
spécialement ariko no kubihugu byo kwisi cyane cyane ku bihugu yurikiye n'ibiri ko birinjira mu muryango wa BRICS yarerekanye neza cyane ibikorwa byinshi haba mu bya politiki no mu migenderanire n'andi makungu tutibagiye n'ibijyanye n'umutekano ku isi mu nshaka make yarabaye rurangiranwa mu isi.
C'est quelqu'un qui a marqué la communauté internationale, tous les pays du monde. Plus simplement pour dire qu'il a marqué l'humanité tout entière.
Nyeniteka yaganutse ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2024 aho ashitse ku kibuga c'indege mpuza makungu Melchior Ndadaye yashikirije uko yabonye amatora yagenze mu gihugu c'u Burusiya hamwe n'icigwa u Burundi bwokuramwo.
Putin yitoje atamugambwe arimwo. Nico rero bica byerekana koko umuntu akunzwe ukaba abaje gutora bakaza gutora bari biyandikishije akiyandikisha ibice 77 n'ibice 4% abate bakamutora bari biyandika bakamutora noneho muri 82% murumva ko ari umuntu koko akunzwe umuntu koko yateje imbere igihugu utorwa kwiwe kwabanye nk'ukwemeza aho bamubwira bati turakwemeye turi nk'abene igihugu wakoreye wateje imbere turakwemeye plebiscite kubera ibyo wadukoreye ntidugutoye kubera kuri Putine witwa Putine oya kubera ibyo wadukoreye dushima turakeje cyane turakeje cyane nk'abarundi turakeje cyane itogwa kandi rya nyakubahwa Vladimir Putin kuko yaratweretse akarorero ubwa mbere nuko mu karoro yaduhaye nuko ya mategeko basaba ngo akurikizwe kugira ngo umuntu abe amatora abe yabaye neza nuko abiyamamaje bari benshi abashatse kwitoza bari benshi amatora yari yuguruye ikindi cya kabiri nuko abantu batoye mu mwidegembyo ntangere ikindi cya gatatu amatora yabaye kumugaragaro la transparence kumugaragaro natwe ubwacu nababwiye yuko twaragiye baradusigurira ati nguko turi ko tubakora n'ikintu cyari kiza nuko harya ku mabiro muri biro y'ugutora nuko wasanga nk'abantu batonze ari nk'abangahe bose ari kwandika bandika abashaka gutora abashaka gutora muri ako kanya nk'abantu batandatu bagatorera rimwe biga ibyo navyo byari ibintu bituma ibintu binyaruka uwacu murazi ko hagenda umwumwe babaye atitonda ku murongo umwumwe agenda asohoka uwundi avaye gutyo 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 mugaboho nta bintu byo kuza ngo uracutsa kunyegera kujya dore turi ugacutsa kunyegera ahantu ngo utore ngo mu mpisho n'ibintu n'ibiki n'ibiki ibyo iwabo wamaze kugira ntawe uza gutora uramutse ucugenda ugashyira muka sanduku ugaca wirara ugaca wigira nta nubwo abantu baza kugumaho eka baca bigira ntako nta n'umuza kubaza kuko nta n'ukeneye kumenya wowe uwate wowe wariwe rero uko izo nzira zose zisabwa kugira ngo amatora yemegwe hariho n'ikindi bavuga la legitimite mu matora ni ukuvuga ko legitimite iva ku benegihugu murumva ko abenegihugu long plebiscite ni ukuvuga ko bamaze kumubwira bati wewe turakwemeye kandi turakwemeje ko awakurikije amategeko y'ugutorwa kandi utorwa neza kandi wadutegetse neza niwe koko uduserukira abananya abenegihugu baramuha la legitimite n'amategeko nayo akamuha iyo legitimite murumva rero twari ibintu bikomeye cyane aha rero muri makeyi bari kubabwira ko aya matora yagenze neza cyane kandi nkuko nanewe n'akarorero yaba mu bihugu byose natwe twogiye tubigenza uko na cyane cyane ibihugu biriko birinjira muri wa mugwi w'ibihugu bya BRICS bya bihugu biriko nabyo bigenda byegeranya nabo ku buryo hazogeraho byose ibyo bihugu bifata ukwitoza kumwe mekanizme proses imwe bakitoza kumwe bizoba biryoshye cyane ko kazoba ari akarorero keza ngibyo rero ibyo twabonye bijanye n'amatora
aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.